ajya amafoto ya uri gusa wambaye gucya
ndi gusa wabonye kigakebe wabonye
ama tatuaje ku matako izo foto twaratibwa
ubwo nubusa ubusoraza ubwaribwe so guys kwanu akundagaza iyi foto banyihanganire gatoya banyihanganire cyane pe kuko unya tugiye kuba bize
nabahe baririmbye yumvise bavuzwa mu Rwanda igihe warumazeyo
Big Fizzo aravuzwa gose. By the way, congratulations umusaza kuri ngangari.
Ngangari.
Yari maze iminsi nkorera.
Ndo ngangari.
Ewani yari maze iminsi nkorera kabisa. Dramati yarakunzwe cyane hari yaravuzwa.
For sure.
Of course, yes.
Mu Rwanda. Ati rero urasohose mu mapari mu club nini.
Nari ko ndaruhuka cape, why not?
Merci beaucoup rero nice kandi ndagushimire.
Merci à vous, merci
TV.
Merci, ma TV aussi à Chite. Merci, capitaine de la capitale.
Yes, guys, muri ndo mwanya nkuko mubibona twamaze kwakira umu princess niko no vyita umwigeme atavyorosha muri game ya Buja Flavor Nice Sky Karibu san.
Thank you.
Nonge gwi kaje.
Yeah. Capitaine de la capitale.
Nice Sky, you look so good. Urabirewe cyane wewe.
Thank you.
Bimwe bidasanzwe.
Thank you.
Iyo makeup ni mu Rwanda cyangwa ni wayigiriye yene?
Guys, by me.
Mhm.
Kiretse ka kayashwe atanguye kuza.
Mhm.
Mukanya turagira ka hotuje. Ya ni jewe kwera nta sinari kurinda kugira ama makeup kamera.
Bakwakiriye gute mu Rwanda ugishika mu Rwanda wasize bamerewe gute?
Bien, banyakiriye neza.
Mhm.
Ibyo kujya birahari, ibyo kunywa birahari.
Mhm.
En tout cas, c'était pas mal.
Mhm.
Nasize bameze neza, kiretse ko nagiye badashaka.
Mhm.
Yeah.
Of course, nk'umuntu tashikawa nari musu wari mwe mu Rwanda. Mbega hariya mu Rwanda ni ikihe kintu wasanze akabijya baturushije no mu Burundi? Nicyo wasanze tubarusha. Duhere ku icyo wasanze baturusha.
Icyo nasanze baturusha, barakunda umuziki, barakunda abarundi gose. Barakunda umuziki ndundi gose kandi barakurikirana imiziki yacu cyane gusomba na twebwe. Kuko ino usanga umuntu yateguye nka Paris ugasanga akavuza izijya ndirimbo z'abahanzi zo hanze. Mihari barivuza bakanatwibuka deja. Ya akantu kabaryohe ya ntuka ntanzigo bafise.
Of course ikintu nacyo sasaze natwe barundi tubarushe gabasha. Dukuyemwe umukeke. Kuko hari yanyu umukeke. Usanze tubarusha iki gabasha.
Tubarusha plage nziza kandi nyinshi. Yep.
Of course mu Rwanda wamaze kuva yuri mu gihugu cacu cy'u Burundi. Uravye ingena bamenyesha makuru bakwakiriye Nice Sky. How do you feel right now?
Bon en tout cas mwakoze cyane ça c'est un nibagiye kuvuga merci. Bo mwakoze cyane gusa ubutaha nukuza muzanye udushugwe kamera namara maji
oya kubira iki
mbwan sinzi wambwiye ngo ntiyaraje kuranterewa so rero bon mwanyakiriye neza nabikunze bose nari ndabiteze uko mwese n'imiburiburi nari niteze umukubito amem to Abuja town but sinari niteze TYS Sky News
Of course. Nikiye kintu Nice Sky cyari cyatumye uja mu Rwanda.
Ya nico nariko ndavuga kare ikintu kinini cyatumye nja mu Rwanda ni nukwiga. Ya ikinini nukwiga kurabuka abandi bakora kugira ngo dabe icyo no kwameliora. Kuko nabona umenga ivyo wanje biko birakwama ivyo wacu ngaho umenga since kuno turiko turavance. Nabona abandi biko baragenda gose kandi umenga nta vya danje. Ya hanini rero ko ari kugenda kuraba karere.
We.
De no kuruhuka kameme.
Ati kuruhuka warufise ama stress menshi cyane byari biki.
Nice stress nyinshi bazi gukora ibintu bitavansa kapitene. Nicyo kintu cya mbere kidekuraja nicyo kintu cya mbere gicintege ya
Nice Sky ariko baradukurikirana bari bamaze iminsi batakubona kuri rezo sosiyo why not
iyo bari bamaze iminsi batambona kubera ukuntu ntari impari sasa de ivyuma ntibisezerana ari isanga byari byabaye iwanje kabisa ndavuga ati bon ko mubipfuye hako nguma ngaha ngo nsange nishize no kukagozi Reka mbuje gatoya.
Of course. Nikiye kintu tuzaniye mu gihugu cyacu cy'u Burundi?
Ikintu cya mbere ndabazaniye nzanye impinduka muri journalisme. Nzanye impinduka muri kuri Sky Nice. Canke kuri Nice Sky.
Okay.
Yeah, punzanye nibikorwa byinshi by the way.
Uri brand ambassador muri uno mwanya. Kuko kwibwa cindege nkuko benshi baza kona muri no video twabonye yundi muntu mwari muri kumwe yambaye ishati yera. Ninde kuri Nice Sky?
Novuga ni CEO wa Buja Town TV, novuga mu boss wanje Mushasha.
Of course.
Yap.
Ataka no tubukara hari. Tugiye
kuryoherwa. Umverere yuciyuje.
Mucharama abashe, mucharama ni bagiye kudukira.
Umverere yuciyuje.
Ubwo mu bantu ba mbere ba ronse contrat ya ma miliyoni mucharama frame.
Yeah, antuk. We mgana ora zifise capitaine.
Oya mucharama.
Kandi kuzi mucharama.
Ama miliyoni.
Ibaze pe imbiriza uciyuje ushaka bandogi. Mugani walinoji ngo banyitse.
Nice iske wamba isa nziza cyane.
Merci. Guys from Dubai.
From Dubai.
Yeah, from Dubai.
Mane isiri juru.
So. Antuka nayo ni gift.
For sure.
Yeah.
Gift ivuye muri Dubai.
Gift from Dubai, guys. Ndamushimira cyane by the way.
Zuba kuri kamera mani ushaka ncho twayiguriye. Atire
yakungo
this is guy premièrement reka ndakubwira ati karibu sana mu Burundi wacu urahawe ikaze bimwe bidasanzwe turifuza kumenya rero imigambi
imigabo n'imigambi
mishasha
guys
abari ko baradukurikirana muri no mwanya mbega nice sky ni kindi kintu ko yambaye amahereni abiri
adasa
ndibaza ko baradukurikirana abone ko yambaye amahereni abiri adasa
guys reka mbanze mbaye
what's happened
reka mbanze ndabahiyo story nahuye numu mama aramenya ahantu twari twicaye amenye hari hageze kwa taha arambira ngo ndaguhiki ngo ndaguhiki basuzuzuranye bukirako bandara bahabwa ari bwije nta foto yari kuhaba sizi ko yakoze mu gasakoshi mahaje bakoresha ibingorongoro cyane ariko arakora mu gasakoshi ariko aratora ibingorongoro acagwa kuri aka gaherene arambira just pick send me just a pick
of course
ndavuga wow nijabaye rimwe yari ima yari rimwe rero nakambaye ndavuga none anye ndahashiriki
Jura tireka nitwikire gusa.
Reka ngende tu nawe ndamutwikire kame magare naje ukabona muri emission ajyewe.
Okay. Abaririmbyi ni benshi. Abafani ni benshi bakumbuye kubona ibiganiro bikorakorana n'abaririmbyi b'abarundi. Nabahe baririmbyi yumvise bavuzwa mu Rwanda. Igihe wari umazeyo.
Big Fizzo aravuzwa gose. By the way, congratulations umusaza kuri ngangari.
Ngangari.
Yari maze iminsi nkorera.
Ndo ngangari.
Ewa yari maze iminsi nkorera kabisa. Dramati yarakunzwe cyane hari yaravuga.
For sure.
Of course, yes.
Mu Rwanda. Atire urasohose mu mapari mu club nini.
Nari ko ndaruhuka K-pop, why not? Komo mbanira nibi. Nari ko ndaruhuka nategezwa gusohoka, nategezwa gutembera.
Mu Rwanda tarakunzwe cyane dramati.
Harakunzwe cyane dramati.
For sure.
A big Fizzo wewe ni. Much respect. Yep.
Of course, turifuza rero kubona ibiganiro bibishasha vyiwa uri kumwe nabandi baririmbye.
Yeah, of course.
Mbega gabasha. Nkabona bakunda Alvin Smith. Benshi bari kora kuri kintu kino kiganiro. Abantu bakunda dramati.
Nawe uriyemo.
Abantu bakunda capitaine nanje ndi mwosha. Mbega nibihe bintu rero nibihe abaririmbye. Mbega zozohera kuri bande. Nabaye barinzi batanu ba mbere Nice Sky yifuza gutangura gukorana nabo ibiganiro kuri iyo mbonesha kuri Nshasha wasinye kwa ama contrat ya ma miliyoni. Ari yitwa Buja Town TV.
Ah, rekambanze nsabe abantu bose navuga ati ibiganiro dukorera mwose pour les gens talentueux.
Oui.
Aba famous navuga abantu baturyohera TV zacu ni ivyo bintu zamamaza hanini. No saba yuko umuntu tuzoshikira. Nuko rato twime ikiganiro yibaza ngo swati bava bamvugisha ibintu.
Ego.
Swati ni vya bindi ni ibintu byo kuzume nga ba. Ari umuntu yanka kukwita ba captain kubera ziko hariho izindi emissions zahabaye akavuga je rya television nanza kwita.
Ego.
Mugabo rero no kubwira ati aba umwumva utekanye kandi nitwa gusaba emission akamutse kugatanguza ndagusavye. Nitwa gusaba emission uzitwitabe n'umutima mwiza utekanye kuko ikintu dukeneye ni iterambere ry'iwacu amya mutani iterambere ry'iwawe so nibaza yuko ubonye bi ngo dufasha no kuri mukaza muratwitaba
of course
de ikindi kintu warubajije ngo
ati nabaye baririmbye batanu ba mbere Nice Sky yifuza gukorana nabo muti
Bien sûr abarimbyi bavuzwa ahantu mvuye. Ya abarimbyi bavuzwa ahantu mvuye. Fizo. Mutama Fizo ndamukeneye cyane.
For sure.
Monsieur nawe ndafise byinshi byo kuyagana nawe. Byinshi gose. Monsieur Dramati. Ouais, compris lui. Yeah, n'abandi benshi batandukanye.
Na Alvin Smith.
Alvin Smith, Ben Turo, Lino G, Eli Pro. Ouais, bon, surtout nous rwaruka rugikeneye kuduga
ko ikintu cy'ambere. Akajambo kamwe kuba fan ba nice sky.
Akajambo kamwe kuba fan banje.
Ya mafoto ho rufotora bazosubira kuyabona za foto zawe. Bazosubira kubona ibintu nkabijyanye muri showbiz cyanye ubunye nice sky giye kuba professional. Agiye amafoto ya uri gusa wambaye gucya.
Ndi gusa wabonye iki gakebe. Wabonye.
Amatatuaje ku matako izo foto twaratsiba.
Ubwo nubusa ubusoraza ubwaribwo. So guys, go on wakundagadzigia foto banyihanganire gato. Banyihanganire cyane pe. Kuko unya tugiye kuba bize. Tugiye gukora cyane. Tugiye kwikonsentra mu kintu kimwe. Kubera niho nshaka gufocusinga gose. Azigia foto zari kubera Vixen video, kubera Mankina bijya bindi bijye bitandukanye. Me a présent reka dufocusinga mu kintu kimwe turabe yuko. Ya.
Za foto ntizosubira kuzironka ibintu nkabigezeho muri video Vixen biraheze ubunye nice sky ni journalisme ari professionnel
focus iri muri journalisme muze kuri sky nice news muze kuri Buja Town et surtout no ku TV online ni mesha gyatandukanye yo mu Burundi kuko antukangiranda zagoca ku TV nk'atanu
yego
ya mudukurikirane mudusupporting mukundi vyacu dukundi vyacu ari anye barakundi vyabo
neza na neza nice
barakundi byabashigikirana nta sharirimo nta nzigo guys ndabasavye natwe dukore gutyo niho tuzotera imbere
imodoka ya muze nice sky iri hari yashobora gusunika kugira ngo dushike ku modoka yawe
namye nitwaza wallahi
reka ndagutwaze sha nice sivyo twigire
hema mufise careless
okay
Number uko mwabaye kapitene mwarahindutse.
Mindurira yo boro tushure kugenda neza, sivyo? Fasha tugende nice sky.
Mwarahindutse.
Klima wisanze gute mu gihugu cacu bundi klima ngeno yibona.
Izuba ni ryinshi mwantu
kandi. Nani iyi boro ikija he?
Mwana
nice
ni cyo. Ntazi yuri kuraje.
Romba
klima. Klima imeze neza gusa izuba ni ryinshi. Izuba tuzoritigita. Muri tigita ko okay.
Urabona yuko dukora cyane.
Irizuba muri tigita ko bigakunda. Tukangira baraguza ka deplace.
Guys, ikintu kimwe nakubwira imodoka yaje kumutora nice sky ni nziza. Tukaba turangije guki kiganiro nice impahaga.
Tene yaraguza imodoka guys.
Eh none tiwa STS mu boss itwa Passi. Muri Canada.
Kumota neza none.
Passi. Na ntuzenya tubwize turi siga parfait warubitse.
Inde.
Avyo rudzi.
Inde.
DJ Pole.
Ah, ya fok mota neza kamera.
Tukamota bien.
Uri kurayaga n'umwemvite n'umunukire kamera zimbwatura tigiti yashikabira.
Kandi ivyo bintu avyo warudzi.
Oya ntavyo narinzi.
Wari
mugantu kanazanye twinshi. Ego.
Eka mwe murashobora guhagarara hari anye gatoyi kugira ngo tubone neza ndibaze nuza kutubona kubera izu. Merci beaucoup Leo nice kandi ndagushimire.
Merci à vous, merci TV. Merci Matifio Siachite. Merci capitaine de la capitale.
Oui.
So ngira munjanya hantu gadoi.
Reka tujye kuruhuka guys. Reka ndabashimira numwe twese turi kumwe urashobora kugira subscribe, urashobora kugira like kuri kino kiganiro kugira ngo uzamenye byinshi cyane. Nice sky nzomuzana kenshi.
Yeah.
Tuzaba turi kumwe kuri TWS.
Nzo bitaba. Nta mutima mubi.
Of course. Guys, merci beaucoup.
Thank
ciao,
you.
Ciao. Bye bye. Twibandanyiza rero nice. Twigire. Mu Rwanda ari atisa